ahayn halkaan ku heshiinay kamaan weyn qabsidayse aadan ku haybinay hamum jacayla qaraad yadiin saymaari asiin ugaygana cidladii hadaqay hayaadlaan
Yeah, I'm not.